nye marina na hanu eshi banu ha every ma eshi cyane atandukanye kandi heza heza
simba 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 simba
ndori no uri desert kama wa
unyishwa n'urukundo
n'ugira ivyo bintu madam yonyica
ega he ari kara twumva rero foko tubwira ukuri nimba wamaze kumucamo tubimenye
nivyo fa bibaye kubera jewe ndakunda madam wanje ndamukunda cyane kandi ni murundi wiwacu nyene narongo murundi kazi hanyuma ndaryohewe cyane kubona natashe mbe ndamukumbuye cyane
eh dushimye mercy ubona ni mucuraranzi w'umurundi umucuranzi w'umurundi akora byinshi bigiye bitandukanye avuye guserukira igihugu muri Dubai yakoze byinshi bigiye bitandukanye tugiye kubibona nkuko yabitwemereye tubahikaze kandi ku mateleviziyo yanyu TV online yose abafanzi bacu bose turabashimiye nkuko mubizi rero tukora byinshi kugira ngo mwishime kandi mujyohegwe
dangu mimi ni mtoto wa Mswahilini. Yeah. Siwezi kwenda nchi ya ugenini kama Aziz vile nikaenda Dubai nikose kufanya kazi. Yeah. Kazi mpya ziko si moja. Yeah. Ni nyingi tu sana.
Lakini tujiandae
kuwapiga mabombe ya kawaida.
Sawa. Ndio leo kwanza kukuramutsa je niyo ngishika kwa ndi tugui kazi mjibu cha chuo.
Murakoche cha.
Yeah. Mjibu cha chinde tukikuweka chindeki. Bakwakirie neza.
Kabisa.
Uyumva gute kwanza muri kano kanya.
Ndaryohewe cyane vraiment ndabonye ko iwacu ni iwacu. Naona garuse bari banyotewe kandi ndaryohewe vraiment ukundo banyakiriye cyari bimeze bien
reka duhere mu kujokinga gatoya Lolilo yoba yaciye ahindura amavuta amaze kugera muri Asia cyangwa n'umwanya munini yamaze mu ndege
n'umuntu nahambatswe indwi zitatu gusa mugabo urazi ko hashushe cyane
muri zo ndwi zitatu hari byahindutse wamaze bamaze kubikubwira benshi
ego
uje uri umwarabu ariko kandi ntacyo bitwaye aharamahera haba hasa neza Lolilo ibikorwa bitatu twumvise ko waje ufise nivyo cyangwa birarenga cyangwa biri munsi
ni byinshi cyane si bitatu gusa ufise ibi ibikorwa birenga bitandatu
byiwawe ari kuri kumwe nabandi bantu cyangwa wenyene
hariyo ma featuring nakoranye n'abantu akaba n'ivyiwanje bishika nka bine
yego kumasana mutwagiye turabona na cyane cyane yuko atamusi wasiba kutwereka ikintu gishasha kumastile mashasha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mbe wari kurambikwa ku gafaranga men cyangwa wari kurambikwa ku musitilisti
imbere ya byose kwanza shakashimire umuntu yitwa Pablo Pablo ni umucuranzi wo mu Burundi aba i Dubai ni umuntu yafashije cyane mu bintu byashikiye hariya yari hafi yanje vraiment Pablo merci beaucoup hanyuma nundi muntu yitwa Batman Batman ni umunyarwanda mugabo yamfashe neza gusumba n'abarundi biwacu muri konseri abanyarwanda bari benshi cyane kuruta abarundi mugabo byari bimeze bien abarundi nabo bari bahari mugabo sinkuko abanyarwanda bari bamete hanyuma ikindi kintu vraiment ndanezerewe nafashwe neza naryohewe nagiye ahantu hatandukanye namenye Dubai Mall namenye marina na hanu eshi banu ha every ma eshi cyane atandukanye kandi heza heza
simba 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 simba
ndori no uri desert nagiye Abu Dhabi urumva na hanu eshi nagiye vraiment kandi amasana mu ndazi ko aza kuryohera abarundi biwacu
imbere yuko tutubwira byinshi twitege basi muri bijya byinshi wakoze kimwe kitwereka neza na neza ibyo wari kurakora niki he tugiye kukironka njyana
vuba cyane ngiye kurekura ama featuring nakoranye n'abantu bari yanyene hanyuma nce ndekurana n'indirimbo yanjye
muri zo ndirimbo imwe igiye kuza vuba yoba yitwa gute mbega
ari indirimbo yitwa midai midai kuvuga nda ni gender fuye ego me I'm dying
fuye n'urukundo cyangwa ufishwe ni
fuye n'urukundo umunyeretse
akakanya nyene muri
akakanya
urukundo rugomba rukwiye
abasha nubona urukundo rwose ni urukundo
kubantu dukunze kumvira kure cyane kurusha abandi birumvikana gushaka ko wari ufise nakandi kademu hariya muri iyi minsi
mukama wa
wishwe n'urukundo
nugira ivyo bintu madam yonyica
ega he ari kara twumva rero foko tubwira ukuri nimba wamaze kumucamo tubimenye
nivyo fa bibaye kubera jewe ndakunda madam wanje ndamukunda cyane kandi ni murundi wiwacu nyene narongo murundi kazi hanyuma ndaryohewe cyane kubona natashe mbe ndamukumbuye cyane
ni kuvuga yuko natwe ivyo mu byo twabonye mu mashusho amaze kumubona ko arakwiteguye kandi arishimye cyane aranaberewe cyane sinzi kuramubona ariko nyuma yaho kandi rero turashaka kumenya ibikorwa byakozwe wabonye ngene bakwakiriye wakoze amasho duheruka kubona ya nyuma yari titre ya bye bye Dubai
yego
mu masho yose wakoze niko ari wayateguye cyangwa ari yandi yiyongereye
ari yandi yiyongereye sinari niteguye cyane nateguye show zibiri mugabo nakoze show zitatu ivyo nkaba ndabishimira Batman Batman ni umunyarwanda niwe yari yantwaye hanyuma nakoze concert zibiri yateguye hanyuma abangole nabo bavuga oya uyo muntu turamukeneye abantu bo muri Angola bara organiza nyere baravugana kubera niwe yantwaye hanyuma ndarunga kanoti
akanoti amahera yaje ariko kandi amahera yari abayisa twamaze kubona ko kuri kala amahera yariho ariko kandi no mu muryango turize ko giye kugenda neza nyuma yawe umukazi watubwiye ubuzi ko bwuzuye urahari si bya bindi twumva ati akazi karahari tukakarinda tukakabura
lolilo lolilo akori kintu afise mu minwe avuga ikintu afise mu minwe nuko mwamenye ko ngiye Dubai ndayimaranye nka 2 mois eh hanyuma hari nibindi bikogwa ni byinshi cyane vuba rero mugiye kubona ngiye ahandi hantu mutari mwiteguri je nguna gukora ikintu fise preve ya
nikiye kintu ugiye gushiramo ingufu cyane kugira ngo ejo ubandanye kandi gusoka kurusha kuko nimba wasohotse no munsi wabiheruka kera wavuze ko muri Dubai abanyarwanda bariho benshi kurusha n'abarundi kubera iki ngo tuko turabona abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bariko baraza cyane gukora ngai wacu bakaronka amadeal menshi n'amafaranga menshi kubera iki nawe utotegura igikorwa tukabona lorilo n'undi muntu cyangwa undi muri rimvye agiye gukora ko igiteramo mu Rwanda mu gihugu kibenye nkuko wavuze ko basanzwe barabakurikirana cyane
ico novuga ko nasanze ko mu Burundi nabwo dushiramo ingufu nyinshi cyane mu bikorwa tukora nivyo turashiramo ingufu mugabo abarundi ndukundi vyiwacu dukundi vyo hanze rero nahari ya nuko nyene ukuntu mukundi ibintu vyo hanze nahari ya barundi usanga abarundi bari abakundi ibintu vyo hanze nibakundi ibintu vya barundi rero ico novuga ko lolilo agiye kongereza ingufu cyane kugira amafeaturing n'abagenzi biwe bo ngaha dukuze umuziki watushira imbere tuduze vraiment tuzamure tugira ikintu gikomeye mbere n'ikindi kintu tugiye gusaba gouvernement ni dushaka ko gouvernement iduha amahera mugabo turasabye turasubiyemo kubisaba gouvernement turaba ambassadeur b'igihugu cyacu turabacuranzi bakera twakora imyaka n'imyaka igihugu ni muduhe ama passeport diplomatique nkuko abanyarwanda babahaye dusohoke dukorere igihugu
aho nyine uravuze ati icyo usabye gouvernement icifasha kandi ubutumwa ndazi burabashikiriye ariko kandi ngaho nyene hari umuririmbyi mugenzawe Abubakar Karume azi ku izina rya Sadbi amazi iminsi asaba gouvernement nyene ati je ngomba guserukira igihugu muri competition iri yo muri Afrika muri Amerika ndasaba uburyo cyangwa amafaranga y'indege itike y'indege yonshika nayo nkaserukira igihugu birasa n'ijambo hereje ko kuri we uvyumva gute ndazi waravyumvise cyangwa
oya arasaba amahera asabe passeport diplomatique amahera arondere wenyene na mahera dukeneye gouvernement dukeneye ama passeport kubera turaba ambassadeur dukorera igihugu cyacu tujyanze gajewe namaze kwica concert zishika nka 5 muri etazini ibatsi cyo kintu ngaja gusaba visa nkabura none bizobandanya ukonye abanyarwanda barasoka cyane abakenya barasoka cyane abagande barasoka cyane kubera iki kubera babaye ama passeport diplomatique nabwo bibagora vraiment ako kamo vraiment nimwe bw'abavyeyi bacu nimwebwe muduserukira mwebwe mudutwara rero turabasavye nk'abana banyu vraiment mudufashe muduha ama passeport diplomatique dukorere igihugu nk'uko bikwiye
haheze iminsi myinshi udasohoka cyane uno munsi urasohotse tugende kandi kukwitega mu yindi myaka 8 cyangwa 10 kugira ngo usubire gusohoka cyangwa uriteze gusohoka kandi
bavuga ati burya ikimana imaze kupanga dushobora kugihindura jewe sinzi ivyo mana yamaze kumbangira nasohotse navuye Dubai korere igihugu kandi nakoze concert nyinshi kandi abantu baryohewe aba étranger n'abarundi biwacu rero nibaze ko imana vraiment nabwo yantwaye Dubai kugira sigare muhira kandi ngiye gusoka cyane
aho nyene rero no muri rimbyi nubwo bugwaye uzokwa muri rimbyi igihe cyose imyaka yawe yose uzokwa muri rimbyi reka tugende gato kugira ngo madame nimba yafushe bice behera ngwino mami
ngwino mami umutsu mutima Disketire yubuzima bwanje sino guta sino kwihakana Disketire yubuzima bwanje murakoze cyane
sino guta sino kwihakana diske dire yubuzima bwanje
nibaza karaza karamushiki merci beaucoup lolo tumushimira cyane tugwaka nikaze mu Burundi wacu kandi wanyu merci beaucoup STV merci beaucoup Isaac Classic ma Isaac TV merci beaucoup Hit Hop TV turikumwe na lolo murayibona rashitse yavuye Dubai nkuko tutakoze introduction dushimye merci ubona ni mucuraranzi w'umurundi umucuranzi w'umurundi akora byinshi bigiye bitandukanye avuye guserukira igihugu muri Dubai yakoze byinshi bigiye bitandukanye tugiye kubibona nkuko yabitwemereye tubaha ikaze kandi ku mateleviziyo yanyu TV online yose abafanzi bacu bose turabashimiye nkuko mubizi rero tukora byinshi kugira ngo mwishime kandi mujyohe welcome again and again Cameraman, you get an ass.
I think I'll hold you.
Hey, Kadogo, sir. Loliane, sorry. Mezenez. I'm not going to swim and go to Valulagi, Dubai, as a good motor car. We are a mother who can be you. Let's go to Tarituzi, because you can't motor car. Rabiti changi ni nakano nye.
Kona kabiti mbi.
Kosa kabezi. Si umeze bon lero urabere cyane mama Loliane. Wari umukumbuye. Niko yavuze cyangwa aranagukumbije ariko kandi harakaciye mwe aravuga yuko hari yari yafaditswe mu rukundo. Mbe ntibyagushikiriye.
Ndarinze. Ngiye atarabisubiramo.
Mbe wo vyakira gute wumvise ko hari yavuye nayo. Shura kubita mwizere gabira ba.
Wakira ibintu ko bije kora wowe nturi imana kandi shura kumenya ibipasa wewe pepa. Donc wakira ibintu ko bije.
Si niyo ya Kiislamu natufundisha kuganye mtu wetu tunafanya iwezekana bila situtoki. Idini ryacu yikimiza imana ndatwigisha kuganya umuntu wacu ntaducike. Niko nawe ubikora.
Amabangu ba wiyemeje rakwigisha ibyo bintu.
Izere yo kurukundo gwari gwa mutwe atari urukundo gwo numwe umuntu habwa urukundo gwibikorwa cyanwe akazi kiwe ka misi yose. Wakazi urabyizeye waruberewe cyane
je ndabitse
waruberewe cyane je mbaye wa mbere kubivuga merci beaucoup nawe mugira urugendo rwiza twizere yuko uyu munsi uza kugenda neza
hindi minsi
oya hari impinduka yedi trois semaines
ah bon
merci beaucoup salulu salulu dirimbira gato yari
indirimbo yose ushaka yari gato
yego bakota yari
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.